ndo hiyo sasa.
Aye aye, vuta uradi, vuta uradi, ni Shento kama kawa.
Bado hauna rada.
Mtoto wa hadithi.
Shento kama kawa, kama dawa.
Kabado hauna rada, hii ni Shento ndani ya What's Good Life. Keep it locked.